you go. I should have never let you go. I should have never let you go. Kwa clientele but a wuko. Kwa a support but a wuko. Kwa whole lot man to do some. M last but a wuko. Awunayo le ntombazane enhle njengehlaba zolwandle. Hawu namhlanje ngeke ngiyeke lamanqamo. Hawu ngiyakuyona impela. Hawu singilungise. Okay. Ehlisumoya. Ehlisumoya. Ehlisumoya njabule ehlisumoya. Okay. Ngaphayisa. Sambe. Sambe. Yeah.
Sawona wesisi. Uxolo sisi. Ngicela ukukhuluma kancane nawe.
Khuluma phela uthini? Khuluma.
Sisi.
Khuluma sesa ngiyaphuthuma khuluma.
Ulwandle ligcwele namhlanje. Ilanga lashisa.
Yabo futhi uthini kimi?
Ulwandle ligcwele.
Yabo futhi khuluma uthini? Khuluma nami, khuluma.
Ufana nehlaba zolwandle.
Yak.
2 hours later.
Nelly, baby. Ah, oh, shit, I'm Michelle Lang. Ah, we're going to get your food. Ah, I'm going to get your food. Ay, I'm going to get your food.